Molweni, ndiyanamkela kulo mboniso olandelayo. Sizawusebenzisa umzekelo ozawuthi usazise ukuba sikwazi ukusombulula ii-equations. Sinikiwe imizekelo emibini. Sinikwe ii-equations ezimbini. Kuthiwa ke masisombulule kwaye siphinde sizizobe kwi-graph. I-equation yokuqala ithi u-4x ususe u-2y uyalingana no-5. Esibini ithi u-2x ususe u-y uyalingana no-2,5. Kuthiwa ke masisombulule ezi equations zombini kwaye siphinde ke ngoku sizizobe kwigraph yethu. Masijonge ke ngokuba singazisombulula njani, sisebenzisa le ndlela yokuthi sisuse okanye sihlabe ii-equations zethu ukuze sifumane isisombululo. Uba uyajonga ezi equations, singahlabana ezi equations, uba singenza u-2x lo kwi-equation yesibini ajike abe ngu-minus 4x. Inye ke indlela oba senze ngayo le nto kukuba siphindaphinde le equation yesibini ngo-negative 2. Uba ke senza njalo, u-negative 2 umphindaphinde ngu-2x izaba ngu-negative 4x. U-negative y umphindaphinde ngo-negative 2 izaba ngu-plus. Okanye sawudibanisa u-2y alingane ke ngoku u-2,5 xa umphindaphinda ngo-negative 2y izaba ngu-negative 5. Ibe yi-equation yethu yesibini entsha xa siphindaphinde ngo-2 ngu-negative 4x odityaniswe no-2y uyalingana no-negative 5. Masibeke la equation yokuqala apha ngezantsi ukuze sizokwazi ubona uba ziyahlabana na. Xa ujonga ke ngoku uyabona uba u-negative 4x no-4 bazawuhlabana kushiyeke iqanda. Xa ujonga ke ngoku u-2y naye uzawuhlabana no-negative 2y losezantsi iphinde ibe neqanda. Ibe ke ngoku apha ngasekhohlo sineqanda olidibanise nenye iqanda apha ngasekhohlo. Masijonga ke ngoku ngasekunene. U-negative 5 yambona izawuhlabana no-5. Itsho ke ngoku nalapha ekunene sibe neqanda. Ibe ke ngoku ithi impendulo yethu iqanda liyalingana neqanda. Loo nto ke inyani kuba uyayazi into engekhoyo yalingana into engekhoyo. U-0 yalingana no-0, iqanda lalingana neqanda. Kodwa le nto ayisixeleli into, kufuneka sazi uba yintoni ingxaki yale equation kwaye singayisombulula njani. Masithi ke sibone uba izawuvela njani xa siyizoba ke ngoku kwigraph yethu. Masithathe la equation yokuqala le ethi 4x minus 2 ulingana no-5. Size ke ngoku siyiguqule uba sizokwazi ke ngoku izoba. Sizayiguqula ngoba ke ngoku sisuse u-4x macala, sishiye ke no-negative 2y olingana no-4x plus 5. Masithi ke ngosohlule ngo-negative 2 macala, sitsho ngosishiye ke no-y olingana no-2x. 2x plus 2,5. Nantsi ke ngoku i-equation yethu elungele uba ke ngoku siyithathe siyoyizoba ke ngoku egrafini. Khumbula kaloku xa uzawuzoba i-equation kufuneka uyiguqule u-y ame yedwa apha ngasekhohlo. Onke amanye amanani no-x babe ngapha ngasekunene. Ibalulekile ke loo nto leyo ukuze ukwazi ukuzoba igrafu yakho. Masizobe ke nanke umgca wethu zawuzoba ngosiba olulu luhlaza. Nantso ke sizobile igraph yethu. Masizobe ke ngokwesibini ukuze sibone kaloku uba zohluke njani ezi graph kwaye ke ngoku zidibana phi. Masithathe ke ngoku lesibini. Lesibini ithi 2x minus y uyalingana no-2,5. Masithi ke ngoku sisuse u-negative 2x macala, sishiye ke no-negative y olingana no-negative 2x. Simdibanise no-2,5. Asikwazi kaloku uzoba igraph yethu u-y ngu-negative. Ngoko ke masiphindaphinde yonke le equation ngo-negative 1 ukuze ngoku izaba positive. Sitsho ngoku sifumane u-y olingana no-2x abeke ngoku sisuse u-2,5. Uyayibona uba ke ngoku ezi graph ziyafana. Jonga le graph le iyafana naleyana yesibini besizobe ekuqaleni. Uyabona into ethetha uba ke ngoku ezi graf ezi yigraf enye, zihamba ngendlela enye, zingumgca enye. Uba singayizoba le graf yesibini uzayibona uba ilala phezu kwalaa mgca lo wokuqala. Yiyo loo nto ke ngoku ufumanisa uba ke ngoku sifumana isombululo esithi u-0 okanye iqanda liyalingana nenye iqanda kuba kaloku ezi graf ezi ndixhomekeke kuzo zombini isisombululo sika x siyafana nesombululo sika x kule equation yesibini isombululo sika y siyalingana nesombululo sika y kule equation yesibini.